Hi, mene Chilengedwe chili bwino. Timatao kutsakula munda kukumalima osati timanga sili matira fereleza imonga mene mukuoneramo kuti timatulima tomaro timanga koma osati tafereleza timaoneka bwino kwambiri kifwaja miyele mene idali munthaka ndenta imeneyo Chilengedwe chidali chose chili bwino.
Chifuaja kujuluka na kwa ife vantu masiku ano monga mene mukuonera kuti tsopano vantu akudula mitengo kutsakula minda yawo ndipo uku ndiko chiyambi chakuononga Chilengedwe chifuaja kujuluka na kwa vantu ndipo tikupempha bungwe kuti amene vatithandizebe ndithu pachifukwa chakuti Chilengedwe chikuonongeka komaso ifero funa Chilengedwe yacho chibwerere mchikale
mirongo yathu ndidadwa mirongo yathu nthaka idambuonongeka. Ndirambuonongeka pamene pajapo mbeu yathu simakanika ukula ndipo mbuyo pakidayamba kugwiritsa ntchito ferereza.
Uno ni mudzi wanga mudzi umene unawo mwanga mwaona kuchulukana kwa anthu chifukwa chakumaona manyumba yambiri wa manyumba ake yosolongosoka mwachimenechi chifukwa chakuti nthaka idatha chifukwa chakudwa kwa mitengo chifukwa chake muona kuti kudziko kwangu litete kosa kwa usadzuwa kosowa.
Malo ya no monga mu yaone lamu ni malo ri nthaka yose idakokololoka malinga kononkeka kwa Chilengedwe ndiye cholinga chathu timafuna kuti Chilengedwe chibwereremo ndipo riramba suti la ferereza ndiko ridawo chela wochela nthakai ndiye tufuna Chilengedwe chibwereremo poonjezela nthaka pothila manyowa
chifukwa chakuonongeka kwa Chilengedwe anthu tazindikira tsopano kuti tibwezeleze Chilengedwe mwe chidalili kale ndiye tayamba uthila manyowa mminda mwathu yolinga miyele izipezeka kuti tiyambese kukolola zochuluka siyana nimene zinthu zafikirapo vulamu vula nayo yukuvula chifukwa choti mirengo inatha. Mwachitsazo monga mmene ulili munda uno mulibe ni mtengo umodzi womwe ndiye ngatero silingakolole zochulukayi chifukwa chake rambu uthila manyowa malingana nkuonongeka kwa Chilengedwe tsopano anthu tazindikira kuti nkwabwino tidzale mirengo yolinga tibwezeleze Chilengedwe mmene chinalili kale monga mukuonera masiku ano vula ikukanika chifukwa choti mirengo inatha imene imathandizira kuti vula izibwera mwachangu
ndiye pano pamoti mwauza bwanja m'malawi kuti amene Chilengedwe achisamale morani
amalawi ni mkhazi wangu wakulimbikitsani kuti nibwino tizindikire kuti ndi nthawi yathu yoti tibwezeleze Chilengedwe tiyenera kumafesa mirengo kumadzala mirengo yosiyanasiyana monga mmene iferachirira ndidarero kuti dziko lonse la Malawi aliyense azilengapo gawo madzala mirengo ngati mmene rachitiramo Chilengedwe chikhazibwereramo
ene nikwanga ufuna upereka umboni kuthirira umboni mawuya anodi kuti nthawi inoyi ni nthawi yoti munthu afese mirengo akafesa mirengo ikabyalidwa imawathaso maonjezera achondene nthaka komaso mpweya udzabweraso mpweya monga wapachiyambi mmene udalili kuti udali mpweya wabwino kuli Chilengedwe cha chikale
kuno ndi kwa chimbalu kudera Nambuma tidaona kuti Chilengedwe chaonongeka chifukwa chakulima minda yathu imene tinalima ndithu tizipeza zakudya naona kuti za Chilengedwe zonse zinaonongeka ndiye panopa ntchito yathu iku ndi umabwerezeza mitengo padali panopa tikudza mitengo yathu ing'onoing'ono imene ndithu ikubwerezeza chonde nthaka komaso mitengo iyi ili ndi zaka zitatu zokha ndiye tiona kuti dziko lonse lilidapangana kumadzala mitengo tikhozokha ndi nyengo yabwino mvula ikhozimabwiraso bwino chachikulu choti amabungwe atithandizire kuti ntchito yodzala mitengo iziyenda mwandondomeko chachikulunso chofunira chakuti anzathu awatsogoleri andale aboma asilingakugawo kumathandizira alimi kumabwezeza za Chilengedwe.